isimnyaka manje kepha lutho uthola umunye ozofana nawe noma abe ngono yeah. I messed up, I know it. And baby ngiyazi ngekubuye said uzohlala uhleli apha enhlizweni yami noma ngahamba iminyaka weshikile into ngebandla. Oh, 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 baby, baby, baby. Gepukala kusasizi ngoba safika sadlula isikhathi sami nawe. Gepukala kusasizi no, oh, 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 ngoba safika sadlula isikhathi sami nawe. Ngahamba iminyaka.